Baby na.
Nini mbaya ya Shivan?
Kwani hawajui maneno?
Speaking of which, I'm going to see you.